The beauty of a new day and the melodies of trapping birds have lost their appeal.
Ungedhani kuita mtoi wao wa Amani ingewaletea peace. Lakini wapi? Issues zao haziwezi kuwa resolved na mtoi.